ishe. Atinga we kabone iye no vakanzeke. Mwipe bolia bolion seba fayan kalumbe. Blessings follow me. Bakabila bakangwishe. Atinga we kabone iye no vakanzeke. Mwipe bolia bolion seba fayan kalumbe bena. Lesa talala, talala, katula lesa talala, talala, alanduile kondo talala, talala, Jehova wandi talala. Ala lesa talala, talala, katula lesa talala. Chula, bafoya fene bona chula, nombale sarangula, no 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 no. Bala batila apela, pepo nomba na pula, bala na bele ne fiakula, apa nomba barantuka, akamusangara noleka, ukubombesa noleka. Blessings follow me. Bakabila bakangwishe.